Ay, boca senjala yenziwa lento yenzayo.
Ngilapha nje ngesizathu sokuthini sokuthi ngifisa ukuthi ngengiveze mina ukuthi ngubani ngisukaphi nomculo ngenza umculo kamasikandi engizokusho ke bafundi umculo ngiqala ukwazi ngo-99 ngealbum yeHansela eyayithi DM Dawethu. Ngiqala ukungena kuwo ukujoyina ngo-2013. Lapho bekune-album khona yokuqala ngaphansi kweqembu ebengisebenza nalo elaziwa ngokuthi Amajonga Amahle. I-album yakhona yayiphume ngo-2013, kwathi ngo-2015 kwaba khona i-album yamajonga amahle yayithi Zibuya Namajonga. Ngibe sengisungule elinye iqembu elisha ngo-2016 elibizwa ngokuthi Ijonge Elihle, lapho engihamba khona ngedwa. Nokuyilokho iqembu eliye langithatha langiveza kangcono ebantwini. Ingoma engiye ngavela ngawo kakhulu-ke ebantwini kule albhamu ebengiyibiza kuyo ngeJonge Elihle kulo nyaka engiqale ngawo ngo-2016, ingoma ebithi Ziyalayisha.
satilile ntabeni sakithi
sobashana mhlasa tilile
ntabeni sakithi
hayo khala namhlasa tilile ntabeni sakithi wemfana kasibone gijima uyotshela induni induni tshela abantu hayo khala namhlasa tilile ntabeni sakithi
ziphi insizwa kule ndawo zashona
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 sisoda laba phemu diba wasiqala ngothulilweze sinze ngoto
sinsezwa ngothulilweze lweze sinsezwa ngothulilweze lweze sinsezwa ngothulilweze lweze sinsezwa ngothulilweze lweze
Uteje tiye mtanami Selenu no fula wami Salaisha Tu no fula wami Salaisha Mote masumeni Salaisha Tisanu no fula wami
Salaisha
Tu no fula wami
Masumeni Ikhlobo salo album Ngisithi Ushibilike wawo
When you fall is true, let us see what the sorrow. Yes, we want to move to the internet. Yeah, I'm going to go to the internet.
Uthe ngonyaka ka-2017 ngakhiphe enye i-albhamu ejongele ihlelo ebithi ihloko sayo bamshaya ngephutha nokuyiyo-ke engiye ngaba nenhlanhla yokuhlomula indondo ngayo leyo albhamu ibiphethe amahithi njengengoma ethi igobisa iqolo
Thank you.
Ifika abantwini nayo futhi yaphinde yathandeka ngoba ngiye ngenze show unyaka nonyaka ukuthi entweni engiyishoyo nengiyiculayo ifike abantwini be lento abayithandayo kuhambe kwahamba ke umculo wami lokuqhubeka ubheke phambili kuleyo album le ngikhuluma ngayo kunenye elaphana ethi insizwe shaya umngayo imshayela ukuthi awusebenza bayayazi abaningi ngoba nomunye nomunye ugcine eyibona sebadelekile ngithanda ukuthi uma ngabe senza izinto ngibe umuntu othe ukuhluka kwabanye yebo khona ngani uma ufuna umfanisi wami uzowuthola ungawenza ukuthi ube nawo noma wenzele ukuthi ube nawo ngale nje bafethu kokuthi ngichaze kaningi noma ngidalule kakhulu ngiyindoda kahle hle nesandla esihle kakhulu ebantwini ngoba ngilo muntu ongenawo umoya maningi kakhulu ama-artist esengisebenzile nawo asedumile amanye awo baningi kakhulu noma ngenze ngibadalule ngamagama kodwa nje bafowethu akekho umculi bancane abacule ngazo ngisebenze nabo umlaleli ingoma yami uzozwa nawo lengothi nalo uyezwa lokhu lengothi nesiqi ma ulalele nomculo wami uyenza ukuthi unokubhala nje kwengoma akekho umfana engibhalelana naye ngasengomeni ngicela nje ukuthi bafowethu niqhubeke ningene ey'tolo niwuthole umsebenzi ma uphuma ijonge elihle isihloko sithi ngalanyulela ubhila iyona albhamu ka-2018 ezophuma njengamanje ngaphansi kwekhampani amashinga music production ngiyabonga bafowethu odinga inombolo mhlawumbe zami noma ezomphathi wami uzoyithola zizovela lapha iscreening ukwazi ukuthi uyibone ngiyabonga kakhulu
Yeah. Ngangi no mozi, ni auto ni punte.